Mo presidente wa ANC Sire Ramaphosa o nelane ka puo ya tswalo ya kopano ya committee khutsa magabo se tshaba ya ANC Lekgotla. Kopano e latela pele ga kopano ya Lekgotla e yang go tshwarwa ka laboraro. Ramaphosa are ANC Lekgotla e soditse go goeletsa bothata jwa energy monageng go nna matlhotlhapelo a bosetšhaba.
There was talk about the declaration of a national state of disaster, like what we did when we faced COVID-19, and there's broad agreement that we should move in that direction. Work is already underway within government to establish whether the legal requirements for the declaration of a national state of disaster are met and what specific actions we would be empowered to undertake to urgently resolve load shedding within the framework of a national state of disaster.